Seth Okumu kae studio ma Kisumu machiegni twa ka. Sirkal mabende nyalo bedo kanyo ni en achiel kuom jokanyo ka intiere county ma Kisumu. Sirkal omako komiti mar thieth mafuanda. Winjo kanyo kaka Mheshimiwa Martin Peters Owino bende lere karka. To ka umake kamano, biro dhi neno giko mar ng'anyo. Tinigi paro mane kotenore kod ng'anyo ma odiochieng' ma kawuono odiochienge mar 13 kata ka en Kisumu.
Erokamano Clapas. Mokwongo, Mheshimiwa Martin, akia ni ng'ama oluongo ni bwana cha. He is referring to the president kuso ng'ama. Kapo ni is referring to the president to ningu beni oketo some respect to the name of the president. Committee mar health ma Mheshimiwa Beteno emoningo beni largely address this issue. To iwinjo ko owacho statements moko ni committee mar health no nitiere simbe migoyo. Poko chung at the floor of the house mo wacho gik makamago. Mago gik miwinjo ko wacho studio. Those are things moningo beni addresses in the floor of the parliament. Mondo parliament oneane o investigate those claims. Oneane kanitira dir kata onge kata nitiere miriambo kanyo. Number two, health is a devolved function. Nitiere national health policy ma national government oningo be nitimo training kaka giwacho no. Then once jogi osebedo train makoro gindakteche, the county government come. My understanding any problem ni arise from CBA mana obedo signed 2017. Iparo kinde no nitie strike moro mano dhi aparo ni ndalo 100 and then that CBA was signed. Koro en mapoko bedo implemented fully nyaka sani. Winjo ka dakteche wacho ni there are some parts mobedo implemented, nitie moko mapoko bedo implemented. There was a meeting mane head of public service, Felix Koskei Oluongo, manoting'o CS mar finance, CS mar labor, negibiro magibet piny, CS mar health bende ni kanyo. To gima nowacho was that ni the national government okodagi implement CBA.